Sisi abantu ongayitshela uhlambele inilanga yokuhlangana nabo. Kodwa nje sekuyinto eyodwa bese sinto eyodwa.
Hayi nendawo fethu kuyasiza vele lokho fethu ukuthi yabona ukuhlezi kuphusha. So manje isipano sishayayo futhi isipano sishayayo sisondelene kanjani ke mhlawumbe nomusic noma nje something nje seceleni.
Isipani all lesi No ayasondelene nomusic into nje seceleni nje umphanto wami nje.
Kubaluleke ngani futhi ukuthi usebenze uma uyi-artist ngoba nalokho ngifila sengazuthi enye into amanye ama-artist othola ukuthi ayibalekela umuntu ufuna ukuthi ngiphushe umusic one way and umuntu agcine broken and imali futhi izinto engenzeki shawe depression
akisi kubalele lapho kusimanje ezinye izinto ngezokwazi ukuzenza futhi yabo ngezokwazi ukuzenza ngokwazi mhlawumbe ukugibela umoya kuma shows izo uhlezi shawa imali mhlawumbe mfane ukushoot ukwenza ifoto shoot fane kokhela odito yabo ufuna ukeep music yabo nje futhi uyadingeka lo cash lo yabo oseceleni uyadingeka futhi ngoba phela nakhona kwi show futhi ngisho ugibelile wafika yabo kuze kube mnandi yabo.
Sanibonani babukele emakhaya, sengiphinde ngabuya futhi with another episode of In Now Bhubhile. Hleli nolumkilo wakazinyanga ke uthanibe mahlamba ahlale etsheni ngenxa yokuswela ithawula njengenjwayelo. Cela ukuthi uma ungakasubscribe siqale khona lapho yabo. Subscriber, click notification button, ushare nje umsebenzi wethu yabona nawo wonke umuntu nawe ucabanga ukuthi ungakwazi ukuthi umsize ukuze silokhu siqhubekile nje njalo because niyazi nani ukuthi la inawo bhubhile akuseyona ngisho inawo bhubhile podcast kuphele khona sekukhona nanamanye nje ama podcast. We are introducing new people, we are introducing new talent and namhlanje nginiphathele kumkhumbi fire ke namhlanje unqanawe straight from the south coast hamba kanjani
ba sako cred 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 wafethu oh cred ajabula ajabula ubalana fethu
yeah yakade nakhona sasike siplana silokhu sithi ayizokwenzeka igcina ingenzekanga yabo kodwa nje ngiyajabula namfethu ukuthi ugcina usivakashelile yabo sikwazi nje mfethu to speak hip hop speak life bro yabo nje mfethu
sisengako lo
yeah yeah how is your day mfethu namhlanje
hayi belo grand kakhulu belo mnandi kakhulu nje mfethu lisa lidopu ke kakhulu ke manje kunakuqala yeah lidopu kakhulu manje kunakuqala hayi sokulimphase kahle nje nje mfethu ne weekend yonke into nje mnandi
hayi no mfethu so ke manje ke for umuntu ke mfethu ongathi mhlawumbe nje uyaqala nje ukubona mfethu ungathi ubani unqanawe mfethu ungayichazwa ithini mfethu nje kuyena
unqanawe ubonga Musa kaMbele osuke eMthwalume kodwa from 2016 ulayise kwini indawo thwise eKhonopia uyasebenza ngaphansi kwe recording yabo benogaba eMkhumbi Far Records lapho bamsene khona nje ya uyanqanawe lo
omkhumbi fire vele nogaba kuwona
yes yes yes
oh angihlezi ngibona ukuthi movement vele ni pusha
siyifusha nje ajalo so abilasa abamsana nalendoda le yona mfethu kusukela nini ngo 2020 kahle kahle 2020 ngoba bekungifethu nami ngifika vele ngivele sengirapper ke ngala isekuye wadla ukuthi indawo ngivela kuyona eKhonopia awekho kakhulu omrepha bale hip hop lesine siphusha
ayikasi rap
luckily leyo kanti ngizohlangana no khona omunye umngane wami engaye ngamthola khona lapha ekusuku Morgan Morgan ishuthi yena besuke lokushini eMkhumbane nogaba yabo
oh yeah
hayi ke shuthi wancanywa ke fethi washo thi ngeke fanele kunofese kufanele ukuhlanganisa naye kuthi ugaba kanje yabo hamba ke ngiqala lapho ukubona ugaba ke yabo manje lo mngane wami lo Morgan mase ngithi aswele ngoba phela siyokha ngeenyawo ngesimeswe khona bese phakisa uyanqena yabo asayikeke namhlanje sobuyisike ngelinye ilanga imali phela yena ka rap yabo
oh
nje fan face nje yabo
music
music
Plasma akwazi nokuhlanganisa kushuthi vela yabona kushuthi nawe uyakwazi ukuthi alalela
awudlebe unalo mngana nami qala lapho kushuthi ngize ngiduba ngithi mina ngizohamba ngedwa yabo ngicela ngihamba ngime ngifika kugaba ngifika sengihamba ngedwa awe kushuthi naye angamukele kubafa yabo uMorgan imtshethi hayi lo uyanqena yabo ukuhamba kanje yabo Mane ngilibe sivashelana naye kanjalo ke mane ngifika gcine sesisaye sihlanga sithole nje nomama Mike izinto ekanjalo
yabo suggest
akwazi usasebenze
so ke manje ke ngoba vele sifuna ukuthi mfethu siqale sisibambe mfethu i-background yakho yabo before size simove kutheni sikhulume ngawo umsebenzi lo okhona njengamanje bekunja nje mfethu ukukhulela emthwalume mhlawumbe umndeni wakho mfethu kuzo nje sifuna ukuthi ke sazi nje okupersonal ngawe mfethu ukuthi ukhulele emndenini onjani khona le mthwalume.
Hey, hayi mfethu ukhulele emthwalume. Bekumnandi kona ekhaya yabo. Umuntu lutholele uthande ekhaya kudle kona ukuthi hey kwezinye izinto bengelula yabo because be umuntu phela be emthwalume esigreza yabo besihlala nesigreza nomkhulu.
Yeah.
Sibe baningi nokhazini bami yabo.
Abahlezi baningi abantu agoge.
Manje nje isigreza sona esho ukuthi besibheke zonke izinto ngalikhathi umuntu esafunda yabo. So nje akuzange ube lula bekumnandi kodwa kona mase siyabuka manje yabonse. Isimo kahle kahle bekurafu ukusiphela umuntu bese ayintwana ezinye izinto engayinaki.
Yeah.
Kodwa nje fethi hayi kumnandi hip hop iyathandwa nakhona. Umuntu uqale khona ukurap and futhi enye into ebeyimnandi kakhulu. Ngekhathi zethu bekhona indawo kule iLove Live ayisenza. Khona indawo ebeyi kanjalo ngasekhaya la kade sinokuthi siye khona nje kuvezwa ama-talent. Kuvezwa ama-talent. Ilapho ke nje umuntu usho saqala khona experience okuma phambi kwabantu phesimba umncane yabo nje kanjalo phesimba
so abazali bona bebekubona abazali
abazali yona ke phela into eyenza usibenze imali usimaye umuntu wasuka shiwa abazali emncane yona phesimba yabo wasuka shiwa abazali emncane oledi kahle kahle wavela ithama ngikhule ithama belingekho vele yabo bengingalazi oledi ke sho sinalo ke lawo umuntu odlulayo ke emhlabeni ngazi ngokuthi ngiphinda khona emswalo ngoba ngangihlala khona lethe kune oledi very kudala yabo
okay obuyele mhlawumbe usumngakanani le mthwalo
bese ayimngana nje phezu mhlambe 16 17 lapho
yebo usukhulile lapho
yaye bese kuthenje ukukhuleka nje phele usukhuleka
hayi kodwa mfethu nalo ke oledi mfethu may she rest in peace yabo hopefully mfethu nayo ukubhekile everyday mfethu uma uhamba kule journey ngoba hey le journey mfethu
hey
so manje ini yakufaka ke kwi hip hop ke mfethu
Hey, yabonakeke nje mfethu. Ngizolukhuluma nje iqiniso. Yabo. Ntanga uthi nje, oh, ntanga ngifaka ihip hop. Yabo uthi sengisuka la eSekwini sengiphindele elo emthwalume.
Yeah.
Khona enyi umfethu, awusasedladleni kahle kahle yabo. Kwakuthi umpendulo.
Yabo.
Uyena kahle kahle mfethu umuntu. Ngathi ngalezi ayikhathi lezi zoshonjini
yawakhanishaze
uyena umuntu engafika ehlanganisa ukubhala yabo umuntu obhala afike ngathatha over keke nami ke wawukuthi ke phela ke uyazi nawo phela umuntu uma ukuthi usokumfundisa into yabo uyayenze kakhulu yabo yenze kakhulu alendlela uthi kwanawe yabo nje mfethu ya uyena kudle kona ukuthi vena asekhaya abekhona amausi a rapper yabo amashisa nje rounding bekhlanganiswa nje mfethu bikhona i pop ngale zayikhas back nje
phela vele ngaphila phela phela ngale zayikhathi vele ikasi rap mfethu was big mfethu because mina I do believe ukuthi oshonjino akhalisha say they were big laba bantu especially wonke amakhaya mfethu bekudlalwa bona mfethu yabo amalokishi
this crew nje ayidonsa ngempela
bebengekho kwi radio kodwa bebehlezi bese indlebeni zabantu yabo Ngoba phela ubungeke uvela ube zokhozini. Kodwa efonini nje sonke siqhamba namafoni
bezobathola. Uzobathola nje stradini. Bekukanjalo vese bekukanjalo vese saba i crew namanye amajitha bese ngikhulile ke lapho ke bese ngunqana kwezi before kudala ngangu Mr. MC yabo. Aba 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 yashintshwa leni bese unqana we lapho si lyrical soldiers nawa face abo sibawu form.
Yini ya inspire unqana ukuthi uzulishintsha igama ke just go to unqana because unqana ngokwazi kwami unqana inintsimangwe kahle kahle emkhumbi vele ongaziki ya
ngicabanga ukuthi mina phezu indlela shothi engangirepa ngayo yabo engahambiselani negama lami yabo igama molizo ngasile soft yabo mase ngirepa kubo okunye yabo
nje
kwahamba ke shothi agcina lishintsheka kanjalo igama nakhona ngilishintshwa umunye kodwa umfesi wakhona emthwalumi yabo nozo singangiqiqamba mina uthi hayi sengunqanawa ama ithu asengisongunqanawe ke nje angazi phezu nje kanjalo
eplaza abantu baqiqambana ke amagama abatuka nakile yabo
baqiqambana phezu nje kwayikona ukuthi ke emva ukuthi umuntu eseclockile esikoleni sekufanele izingala ethe kunezobhanti enye into engaba nenhlanhla kuyona ukuthi sengiza oh ngezwe ukuthi lo oled yabo alikade ngoba sasikade sihlana nalo econductors reserve hill
yaye ngiyibona reserve la ngasozivile
sasihla khona umjondo lo weso lapho ke lakhe ngezwe ukuthi lakade libhalisile izindlu yabo indlu yona into yangiletha ngala ethekwini kahle kahle yabo ukuthi manje be alizange libe naye enye intwana yabo kwabe mina ngatsatsa maphepha ke yabo nje mfethu umuntu adegudle yabo ngahamba indawo yalayo housing yabo ngahamba ngazi kanti izogcina iphumile ngempela indlu 2018
oh iphuma khona ekhonophi
iphuma khona ekhonophi hawu mina bengumastand ngiyabona sekhonophi nje kyaziyo sa akekho ngawazi ekhebheni yanqanawa
fethu
yabo ngaphunyelwa yindlu ke kanjalo ke ke yabo nje sengamuntu onomuzi ke ngaleso simo leso yabo ekhonophi ngaphila ke kanjalo ogaba nje ngibazi nje vele sengumuntu wakhona vele
vele na usuyisakhamuzi
sengisakhamuzi vele
so manje ke icrew ke mfethu icrew nanihlangane kanjani ne crew and yini yagcina mhlawumbe ke sinenza futhi nigcine ningasasebenzi dawone
mfethu okuhlangana kwe crew yethu sikhona omunye umfethu because mina okuqala ngangiyirapper ngihamba ngiyadwa ze solo yabo lo omunye umfethu saqala saba subabili naye before sithole lenye two
two
canon so ban sahlangana naye kanti ngithi nge studio kan naye uya kulo mfesi lo engirecorda kuyena e studio yabo ha mfesi hayi kanje hayi naye umrap mfesi nami rap abo mhlephulela hayi ngihlephulela shothi nje awuncanya umsebenzi nami ngomncanya umsebenzi wakhe yabo nje mfesi hlala ukuphaya chaza yamnanda isixhumane ke kumane kufika ukuthi sihlasa impeko yokubhala wenzwe yonke le sibe bawusuka njalo bese sathola nomunye kwakuthi udecade yabo wancanywa sho sinaye nje umsebenzi uthi laba face laba face ngicela ungena yabo nami ngibe icrew nani lana yabo kwadla uthi hayi ntwana siyayizwa siyayi powerful yabo powerful hayi usiyamukelekile amnandi kwabe sikwaba khona nomunye kwakuthi ugojela ke ke yabo sabofu hayi sayi lyrical so nje ukuthi phela izitudio bezikude yabo emakhaya Aha, mso sihlamba umuntu one studio futhi yintothe. Fiyujulukile studio baba, kahle. Sazo recorder. Hlabe futhi nje ufiyujulukile, hawo sosufika nibe record. Kunabanye une session phela yabo, hlabe senibaselelile yabo. Hlabe uyachoka nalo recorder nimfica. Ebebeyonzima yabo. Kwayekonaka ukuthi manje sekuhlukana ngendlela yabo. Hlukanwa ngendlela mfethu hayi kuhlambe koni ngxabani yaba khona hayi cha nje
okwaba ukuthi nje umunye ushintsha indawo
hlukana nge omunye uyavila apha yabo nje akasa push kakhulu amona yabo hlambe umunye ubanje ispan yabo umunye nje kwainto kanjalo yabo kanti zosime ngifika ke lana ke mina ngifikele kuba face abakhuthele
yabo ngifikele kuba face
abakhuthele nami ngivele ngikhuthele yabo Kwazi bengivele ngivele ngikhuthele nakudala yabo ukuthi kwakukona ukuthi abafethi mina ofikayo kubona yabo esikhathi esiningi.
Na ukuthi emakhaya vele usuke ukude nezinye izinto ama performance aqhamuka nje. And manje gengi suke ufuna ukuphumelela manje.
Bayaxina yabo manje manje yonke into izoyenza manje hayi. Kanti lo sakhambe kanjalo. Sahlukana kanjalo ngoba nami sengiza ngala ikhono yabo.
Basa rapper utabona.
Yeah, 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 Fesu. Hey, what's a rap on a pillar face? God, and she, Angsabes of Fessa Banyeba, Babo, Connor, oh, yeah, to a ticket, no bacon in his cipher stand again, and I'll face it so lambda boy, Abo, Sundown Clum and Jay, funny face, Abo, a pile and unpiled and corresponding. Mina ngiphumuli ke fesi bayokhela nje afesi
hayi ngiphumuli mina futhi sebenza overtime
hayi ngiphumuli mina fesi ngakutshela abaziyo futhi bazokutshela ngisho bayibona le video le fesi nje yokuxoxela nje fesi hayi bese angena umuntu ophumula ngoba na isipanini mengisuke ngishaye nice ebusuku ngiyibhizi yabo ngiyabhala naye ngangibhalela khona ulamula fesi ngamsendela ivesi hayi kancane fesi ngibonela ukuthi yaphuma lo cypher le ikhona ukhona ke lo fesi le esa rapper naye kwakuthi uDecade kuleyo yena oshaya ivesi lokuqala yabo hayi abanye fesi hayi abafesi hayi angisababoni kahle but ngeke ngisho ukuthi abasarap kodwa nje angazi ukuthi bashawa yini yabo angazi ukuthi bashawa yini fesi
hayi kuphela uyazi fethu uthando luhamba luhambe omunye futhi umuntu uhamba omunye as discover fethu because mina ngiyakholelwa ukuthena endleleni bakhona abantu fethu abasondela kuwena just because ukuthi mhlawumbe mele baphushe lento yakho yabo ngingakhona bona ukuthi vele bazohamba nawe bazi bayofika la kufikwa khona ukunje bazodlala leyo ndima nje
fethu kumele bayidlale fethu Yeah.
So manje ububukela kubani ke ngalesa sikhathi ubani njengazi ukuthi nje umrapper ubuthi nawe noma mhlawumbe ke ubambe ipeni noma ubambe imic hey usho ukuthi yabo mangake nje ami ngigijima njengobani
yabo sibani bani hey umuntu beyilalela kakhulu hip hop esidala ngifuna ukuhamba ngabo maningi amawutseni mina umusic phesu engulalelayo noma bengulalela kakhulu umusic opersonal phesu angazi umusic ongajwayelekile yabo kodwa ukhona ya be lo amawuse amanye amajitsa ase Call of Phesu Mojapu
ya
anginabafesi akasebenza nabo kudala phesu ngoba kithani rhyme yaba kusumshosha phansi
okay mina umshosha phansi wangese indlondlo
kwakundlondlo giant ukafu kwakuyikhona
yeah ngiyababona hey ngiyababona
yana bo face ngangibalalela face kakhulu ke futhi nabo na usho nje ngimlalela yabo abantu abanje ngochi ozola 7
yeah
ozola face yeah benza face uyayenza into akubaningi nje face
yaphla uzola ngihlezi ngisho uthi kasi rapper mfethu uzola ayikho into ukuthi uyayikwaito mfethu
hayi umrapper face uyezwa and ne vocal ikhona ngaleso sikosha sayo awuyakupha awuphi banje face omunye baningi face
then pressure khona bebekhona abantu obalalela cause phela pressure nakhona ngale zeyikhati besinakho futhi ubulalela kakhulu umculo wa pressure
face pressure akangifuni qhamanga face yabo nje music wa pressure angizangeze ngolalele kakhulu yabo but singalalela nje ama rap la onsempu njengabo nje o Eminem laba ngeke kuthi akekho umuntu owazi umlalelo
yeah
alalela nje labo nje
Tupac yena ubumdlale ni Tupac
yeah into eghost uthi mina abafesi abaningi laba pressure njengabo Tupac ngiba discover sekulesi sekulesi ngathi khasi sothi umuntu kade amazi yabo sambade ethothi mina manxa ngathi iyafika lonto so lo face lo la
yeah
kube kanjalo nje face
ayi ngoba phela vele phela i-rap futhi hey yabo nami ke i-underground iyo futhi into ebesiyilalela kakhulu yabo iyona ebesiyilalela kakhulu because even nami nale genge yokhalishasi IC LUS futhi sidlale kakhulu
dlalwe kakhulu dlalwe
kakhulu ngathuka nje noma sengibona o Big John le nto
manje sengazi ukuthi abantu ongayitshela uhlambele inilanga yokuhlangana
nayo
kodwa nje sekuyinto eyodwa futhi sesinto eyodwa
hayi nandi futhi kuyasiza vele lokho futhi ukuthi yabona ukuhlezi kuphusha so manje isipano sishayayo futhi isipano sishayayo sisondelene kanjani ke mhlawumbe no music noma nje it's something nje seceleni
isipani olesilesi no ayasondelene no music into nje seceleni nje umphanto wami nje
kubaluleke ngani futhi ukuthi usebenze uma uyi artist ngoba nalokho ngifila sengazi uthi enye into amanye ama artist othulethe ayibalekela umuntu ufuna ukuthi ngiphushe umusic
one way
and umuntu agcine broke engenamali futhi izinto engenzeki shawe depression
akisi kubalele lapho kwesi manje ezinye izinto ngezokwazi ukuzenza futhi yabo ngezokwazi ukuzenza ngokwazi mhlawumbe ukugibela moya kuma shows uzohlezi ushawa imali mhlawumbe mfane ukushoot ukwenza i photo shoot fane kokhela odito yabo ufuna ukeep music yabo nje face uyadingeka lo cash lo yabo oseceleni uyadingeka face ngoba phela nakhona kwisho futhi ngisho ugibelile wafika yabo kuze kube mnandi yabo sina sibuye si yabo sishayele nezinto zethu yabo senza sijabule yabo fanele face enjoy face yize yize face into esicefe ngelokhuzaneni ngespan yona face uma uphinde wenze nomusic ukuthi isiphane siyancxesha isikhathi esiningi
yabo
kusiwenze omnye kodwa nje face siyakusiza kuthenini
ibalance ibe
ungavaleki because maye kuyisicefe mase uvalekile futhi
yabo ayibhazi ukuvaleka
ke phela ngoba phela futhi manje yazini na face enyinto fanele kahle ngisho kuthi uhambe mhlawumbe uye studio noma uye kwishow noma uye kephi ngingaba ngazi usihlasimpe ngisho sekuthiwa manje hey yabo ile rap yakho yabo awenzi lutho yabo mhlawumbe ingane mhlawumbe uneyingane ingane awuyithengele ngisho ukuthi la ma-punchline akho angasi engazi ukuthi manje kanti manje uma ukwazi usuphinde uthi mphante ubhekele la uphinde uyihambele westudio ngisho uhambile yabo uyezwa nakuthiwa nje uhambe kahle izinto zakuyazuzayo kuba-grand hhayi fesi ngeke ngize kugoqe kutshela nje iqiniso mfethu ya
hayi ngoba phela akubalekele ama-rap amaningi futhi and yiyo le nto yenza ukuthi umuntu aze awuyeke umusic ngoba laba fe bakubalekele umuntu ukubalekela isikhathi eside athi uma isethole isipani avele awe
straight
yabo because ubengenayo leyo plan yokuthi angayibhalansisa kanjani lezinto zowu-2 kanti phela zibalulekile because imali efe siyayidinga imali iy'dinga zime mfethu yabo iy'dinga zime emakhaya mfethu they always expecting something yabo kodwa ngiyathanda uma ukhuluma indaba yanodito yokuthi wena owakho umusic wonke vele umusic owukhiphayo urejistile
mfethu ilokhuzane khona wona umusic wami mfethu kuma-online stores yabo kodwa okuwurejista wona umusic uma sikhuluma ngosamro nolokhuzane nokhaphaso yonke lena angaqedi nami ukurejista yabo kodwa nje into ezothi mophela unyanga ibe sengiyiqedile yonke loo nto leyo
yabo udito i-distributor yakho uyona odistributha ngayo ibona abakufakela ko-Spotify ko-YouTube
gaxa nje kuwona wonke ama-online stores ahle kahle
kubaluleke ngani mfethu nje wena nje ngokwakho futhi ukuthi umuntu awuregister umusic wakhe nanokuthi futhi aphinde abe ne-distributor mfethu ekwazi ukuthi iwufake kuyona yonke indawo other than ukuthi yena ahambe afike i-upload ingoma lapha i-upload nalapho yami
kubalulekile mfethu sokuqala nje ukuregister umusic phela kahle kahle vele siwenza ukuthi ekuhambeni kwesikhathi fanele usikhokhele Amomo nga registile ke mfethu sokuqala angeke uzukwazi ngisho ukulokho uzoku submit kuma radio stations.
Yeah.
Yabo monga registile music kwakho. Fanele ukukhombisa phela isipani sakho yasincane yabo
nje.
Register ukuze ukwazi usukhokheleke ke nawe yabo mesikhuluma ngosambro. Nako ukuthi ube ne distributor ke. Nako futhi kubalekile lo ngoba mfethu bakunikeza isikhathi eside mfethu. Ukuthi kuningi nje mfethu ukuthi ungaphinde u-upload ingoma yabo mhlawumbe isikhathi esingaka yabo sothi kodwa futhi imali oyikhokhile kuyona ngisho imali ethini and futhi umusic wakho uzotholakala yonke indawo yabo hhayi nje kuyafuneka ngempela nanokuthi phela kufanele uhloniphe umusic wakho vele umuntu asimengena nje ezi uvele
ungabeki futhi kalula ngoba phela kuyabhayithwa futhi futhi yabo leke ngephumele
ya iyona-ke phela bhayi ngoba uyazi ukuthi bazoyizwa vele ngisho ngekuzwakala kuzoba ngazi ukuthi wena umbhayithile mama phela wona ngisawaziwa wena
hayi ngoba phela uma isiphuma naye vele uqala wena uthi uyavele ungaziwa wonke umuntu uthiwa ubale
ntoaatshotsha ulayini wabani noma atshotsha ingoma yabani manje sithini kanti hayi uthotha umshano wako eyakhe futhi kwakuyeyakhe
ngoba phela nakhona vele umusic uma ubheka esikhathini samanje umusic usuyakwazi ukuthi ukukhokhele ngampela uma ukuthi into zakho uyi-organize ngendlela futhi u-eli yabo akusafani nakudala ngoba kudala le nto ibifihliwe kakhulu
kudala
nje mfethu akusetshenziswa ngisho ibhithi yomuntu kudala urikhoda mfethu ukhokhe imali for ukurikhoda ngebhithi yomuntu ngeke ikhokheleke
into ungazi lutho mfethu naw ungazi lutho jabulela ukuthi hhayi uma nginedemo nje masenginedemo emnani yabo
so manje ke mhlawumpe ke kuwona ke nje umusic ke nje mfethu ama challenges mhlawumpe ngathi usuwa faceile nje mfethu akade a major mhlambi ngathi imaphi mfethu endi udlule kanjani ngoba phela le space lesi akusisi space mfethu lesi ngampela mfethu sidimanda kakhulu mfethu space of music yabo sidimanda wena uqobo mfethu even nanomqondo nje ukuthi uhlezi ukuleso space because uma ukuthi awukho to a certain space you can't write to music ngampela ozo relate nabantu
qinisile ayona bekhona ke mfethu ama challenges ngiqamba amanga yabo abekhona yabo nje ngingeke ngize ngiqale kude yabo eh khona nje sengidla nje waphela ngisemama mangihlangana nogaba mfethu silibe sihlala ngifika yabo dlala ama beats cause bevele i ene laptop ukeke na owenza lo ma beats wasengitshela ngoba ngangivele ngikumuntu ophandana ngaleso sikhathi leso asiyazi kanti bafume ngase sisengile khuzane nje mfethu sithole i-mic, sithole i-sound card, sithole ini vele sisebenze nje nasi khona la yabo hey kwakuyenye ama-challenge-ke nayo leyo yabo because ngiyakhumbula ukuthi nje mfethu khona nomunye umjisi esamthola wase uzosidayisela ama-monitor yabo wasenanda hey wayewazana naye ugaba yabo esawathenga lawa ma-monitor lawa sihlangene nalo fethu uma sifika e-studio eyingeke leli monitor leli elenye likhala ukuthanda kwalo
yabona lo keep lo msindo
lo keep lo msindo lona nje fethu nje hey kuningi nje fethu kuningi fethu angazi ukuthi ngingabala kuphi qale kephi ngicine kephi kuningi fethu kuningi fethu yabo nje even ngoba phela even nje mfethu uqala ile khuzana ucreator nalento yamapage yabo naye enye challenge leyo uqala nje kabusha kuba umuntu ohubhana namafollowers yabo umuntu esefanele ube nedata manje yabo usafanele enye challenge leyo cause idata leyimali
especially uma post ama video phela ni space yabo
azira besitira nawo ke phela ama video kakhulu kodwa mina bengibuye kungcono lapha ngoba bengivele ngiye kule conduct sise course khona lapha ekhona opine wife ngivele ngiye khona yeke nje yabo kwazi ukuthi ngenze izinto ke lezi zidinga lona idata yabo
yeah ukuphela kuyahanjelwa ke futhi
kuyahanjelwa phezu nje yeah iloko nje bese kusaka ekhanda njengamanje
ya ngoba mina ngicawa ukuthi mina ngiqale ukuthi mina ngiwuza umusic wakho I think ngangishutha lapha eBet Center and ku Hood versus Hood ngambe nanibhekene nani lapha na
sibhekene ni Nanda
yeah I think kwakuyinanda
yeah ngoba Nanda kade sikhala nesibhathu phezu ishape yazi abantu laba phezu awuyinanda kodwa akeke lapho keke akufanele ke mfethu ngoba abafethu abaningi kahle futhi kwabangcono ukuthi ihlukaniswe lo South Coast ube khona nomzumbe
ngoba
lapha mfethu nganyungunyeka yabo nganyungunyeka abafethu abanye babe abafethu abaningi babe ngangazi yabo babe ngangazi kangokuba vele ngiyangena nje ngiyoperforma nama ngilindele yabo ngithathwe nje khona umfethu okuyena wayekhuluma wayengikhulumela kakhulu okuthi unqobuzina yabo uyena hle kahle umuntu owalwa ukuthi ngize ngiperform kodwa futhi sengiyoperforma futhi yabo ubani lo mchitha yabo angene bani yabo kanjani kanjani yabo nje this year ngangithi mina ngeke ngize ngidlalele lo iSouth Coast yabo ngangithi ngiyodlalela ini ilofu ilo imtimtoti
okay 79
cause vela mawuthi amamaningi ke lawo ke abafezi nje ngizwa nawo nabo nakhona elovu ngiye ngifike yabo ngilale ngibuye ngakusasa yabo kwenziwa okay ake singodlalayo kanti ngizothi ngeke kuthi hayi ilo iSouth Coast isihlukaniswe phakathi sikhona le umzumo kanti mina vele ngasemthwalo mathi mzumo isho ngala and futhi ngazi ngeza uCaptain injinga hawo injinga phezu yaphila ngiyamazi asengena king hawo nje bangixhoma phezu no Big John
yeah
bangixhoma ngamtshela nawo Big John phezu mina bese ngisikuyodlala kuwilo nje lapho Athi hayi ngeke mfethu akwazi kanje 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 ngizonika unje inamba yakho at the group in ngamnandi hayi nje mfethu awazi usivele unje ngawo asevele wazi umsebenzi yabo nje asadla futhi nakhona hayi ke round yesengiye ngayiluza yabo ukukhombisa konke simo suku uperforma noma wenza into ujabulile ngaphakathi enhlizweni konke kuyenzeka kanti ngale adeli yana angizange ngize ngiyiwine round yabo ngesimo sazo izinto ezisayifana nalezo
ngoba nalengoma khona lengoma lo wayicula lapha nayithini lethi phephisa mntasekhaya
phephisa mntasekhaya eh phephisa yazi le hook le yavele nje into yakhandwa nje mfethu yabo nje amnandi ngangathi ngibhala ngenye ibhizi bengikhuthele kakhulu ngalesi sikhathi ngingasipani nje kumusic bengikhuthi bengibhala njalo yabo because nayo leya ngoma le ngangibhale ngenye ibhizi nje ngangiyidownloadile ngayilalela
o lapho usuyiperforma ngenye lapho
kwakuse kwakuyiyona besengibhale ngayo kwakuyiyona nje bese ngangiyidownloadile kanti ingoma izoba mnanje ibe nemessage
ukuthi phela yiyo lento engifila sengazothi amanye ama-rapper mfethu abuya isabe lapha e-Bed Center abanye abantu bafuke bayitshela ukuthi ayifuneka ushaya ingoma ezanevibe kanti manje mfethu abantu mfethu especially kwi-hip hop ama-hip hop heads mfethu they wanna hear mfethu story bafuna ubathathe ubabeke mfethu yabo because abantu they relate mfethu ey'ntweni ey'ningi yabo they relate and kuyasiza mfethu uma ukuthi into vele it's relatable
mina yabona-ke uma kuthiwa zama-competition kanje mina ngiyincamele kona i-story kunengoma ye-vibe mhlawumbe amaphansihlano waswazi mina ngithanda zona iy'tori nje isikhathi esiningi yabo
cha vele ngenginizwe ninogaba ukuthi hayi no hayi umusic vele niwushayayo umandla kakhulu la istorini mfethu and storytelling vele mfethu it's a different type of hip hop nakhona mfethu and ethandwayo futhi
because igcine nifani balapheke phela abantu bani balapheke bese igcine
ya ngoba phela uma uzothi ngempela uma uzothiwa sonke sesijaha ama diss track because ikhona umuntu ovela ahlale phansi abhale diss track nje uthi ugood ngama diss track
ana bani bawo othi momuzwe ushaya ingoma ene message uthuke nawe uthi busibani man bayithini
ayi futhi eBed Center ke bayawabhala ngempela ngama district yazi labona kuke kuphume uzusho lo muntu bese ngani bazokhompetha
ngalo muntu uzuthi lo bazongumangaza lapha abazongumangaza yakutshela
uzuthi wona kuphela
hayi unathi sasidiswa kabi nje njengathi lidlala nenanda nje kuloku hawu
hayi inandeke phela ukuthi veleke phela inandeke vele hayi bona bakholelwa kakhulu ke distrack inanda vele ngeke ngasali phela i-distrack osibokhila nje uyazi ukuthi
ubokhila uyena nje lo wayesidisa ngathiwaka hayi bona fesi uyangidisa awuthi azokudisa
awusibokhila kudisa wonke umuntu ngoba uyamkume nento ayenza kwi-final naleya rawundi yakhe angazi wayiluzanja mfethu le rawundi yakhe ngoba final wafika washayile entozane eyodwa la edisa khona ngisho u-ion ngani wayebheke no-ion kwi-final wafika phela wadisa yonke into and ibeat uyazibhalela kumuzwe ethi ayimina phe
kwebeatngiyamazi
awuyayibhala-ke i-distract into yamuntu yabona i-distract uvela adisa ngisho umaster m phelanaye umaster m wafika vele
vele bavele bekeliwe vele induku yakhe usayi
ngoba ngisho uStone wayevele nayikhona i-distract naye ebheke kuyena
velemanje
uma esefika naye ngempela naye mfethu sengasaphefomi
basizakala babengevejabulile
kuthi babemsaba kakhulu vele ngobona ukuthi kahlehle bathukile vele
bazi usingabalandeli yabagqilaza umshana
hayi wavele awathi umayethi kwavele ney'ngoma-ke manje bangazi ukuthi kiy'ngoma bebazi ukuthi uzokwenze njani vele ezinye iy'ngoma kwathi abantu babephefoma kangazi ukuthi ngoba ngazi ukuthi khona yabo inanda mna ngike ngibone ngazi ukuthi khona namarepha vele ayihlanganise stage yabo konanda khona umuntu ufesho okuzwa ama-lines ukuthi hayi lo muntu besey'hlanganiseni ngoba lethi iqeda kwenzeka manje kodwa yona i-hood versus hood mfethu I feel like it's doing something
mfethuoor
i-KZN hip hop
yabo lapho ngesigoqane mfesi kakhulu mfesi
I think into eshodayo mfethu kuyona
yabo nje kusukela nje kuyilo khuzane mfesi kuma lockdown cypher
kwi-COVID
usebenzile mfesi uzawo
into mina engifila sengazothi i-hood versus hood iyashoda mfethu indlela yokuthi mfethu ibe professional nanokuthi kwenzeke mfethu imali yabo ama artists kungabe ukuthi ama artists they always coming back and doing the same thing the same thing yabo mangake kube naleyo element mfethu of making money because amajita mfethu wena ayaphanda and the movement mfethu ayekeep alive and ayabenza mfethu ama rap ukuthi uthi noma kade usulahle ithemba yabo nawe libuye mfethu uthi uyazi ukuthi lento I can still make it but compared to lawa manye ama competition ejozi thotha uma kwa winner le competition kuyaziwa ukuthi ubani mayisuka la usukuya lapho usukuya lapho usukuya lapho sesiyambona ku TV yabo and
yabonake lapho mfethu ayakhuluma uyakhuluma kungabe into ephelela la
ngoba manje umuntu ugcina usudikubala yabo uzowina kathathu mfethu kodwa manje
nangonya uzayo nangu lo face salana yabo wayebanqoma nala stand saze yabo nje face
and bayadikibala nalabo abangalitholiki ithuba ke lokuthi ke ba present ngoba ngabe ngqoma mhlawumbe kuthiwe nawe kama hood and njoba umzumbe benzile ngoba phela lento uma uzobheka khona ama hood fethu agcine sehlanganisa ama hood amaningi kakhulu and angahlukana sithathe even nanawo umkhumbane yabo umkhumbane I feel like mina umuntu umkhumbane ulimithekile njoba ukanje because iChesterville ilokishi lakhona kuphela futhi kunekhathokumena laphana naye engaphansi kwa umkhumbane kune Rich View mfethu engaphansi kwa umkhumbane kunekhathokrest engaphansi kwa umkhumbane and lama rap uma ukuthi afika ngayithola iplatform lapha iwona agcine sephuma manje esekhuluma kabe ngeplatform ukuthi lana manje sivalelwa ngaphandle thina nakho nathi sifuna ukwengena ngoba phela iTalent emlethekwini mfethu ngiyakholelwa ukuthina ningi kakhulu and sidinga ukuthi silveze lonke ukuze nathi senze show ukuthi icompetition ngempela mfethu ibatha because abantu bahlukile mfethu yabo lapha nofica ikasi rap ufica trap ufica drill because idrill isiyashawa na
idrill iyashawa
mfethu endi lawo ma beats awu ma beats and drill mfethu ayi yabo nje nalabo producer abancane labo yabona benza show ngempela ukuthi hayi music labo lapha nohlezi uzophuma mfethu une playlist entsha mfethu into ozoyilalela uma ufika endlini as much as ikabanye bebuye bengawupost umsebenzi wabo online because khona umuntu ovela afika azoperform lapha kwi platform thothi mfethu baningi abantu abamzwayo kodwa manje umusic wakhe awutholakali ndawo
yabo nje
usefonini yakhe kuphele yabo
inkinga ke lento le inkinga ngoba manje iyakuvalela amathuba mfethu lento le ngifuna ukungamanga kufanele phela uhlangane nabantu vesifana abantu bakubone kahle kahle fana abantu bakubone manje yona mozo phini mhlambe kade uyo perform ubuye futhi ungaveza umsebenzi wakho hayi enye into leyo mfethu
and ana ama followers ukuthi umuntu i Facebook page unayo ni Facebook page unayo YouTube yini SoundCloud khona uyatholakala u Spotify khona uyathola ngoba yizi izinto ezenza manje ukuthi
kube mina ke mfethu ngiyawa manje na mfethu lezo zinto lezo ngingaqamba amanga yabo Mawu ngiyangumuntu owaziyo awuzi mina ngiyabona isikhonto engidlulayo ngiyangumuntu oyaziyo lo nto le it's a face la kanje khona abantu abajabulela kona lo ukuthi awu face nange fike unqana nawe yabo abajabulela ukukusiza nje face akufanele uyiphothe face ufanele uyiphothe face kufanele fanele nje kahle kahle leti imnandi makuthi nje nikwasa njengento ethayibe team kanje
yeah
kazi uthi hayi mhlambe usibanibani lo face udila nje yabo yena uupload ispan la face wenza yonke into kanje mhlambe ubani lo ayobani mesi kuma shows noma kuma event phethe icamera yabo
yeah
udila nathi yabo sama sister la hayi kusiphela udila nje nathi
ya ngoba leyo nto vele uma uyibheka yenye izinto engicabanga ukuthi ibuyisele movement yethu fethe emuva ukuthi asifani na se Jozi yabona Jozi mina nje base nje ku experience engibe nayo eJozi nala eJozi mfethu ya free yabo uma ukuthi uyafika na uthi you presenting something futhi nawo bazokusupport umuntu uzoyishare mfethu ingoma yakho ngisho ngathiwa akaboni ukuthi udopa then yena kanti la eThekwini umuntu ufuna ukushare umsebenzi womuntu odopa naye kuphela
yabo nje mfethu
and I understand umuntu ukuthi ngalesikhathi ushare kahle kahle it's not ukuthi umuntu angakuthathela ama fans mfethu yabo
ngeke akusathela ama fans nginalowo one uzogain ama fans
yabo because manje abantu basho nje kube kungazuthi hey manje izinto lo muntu bangimposta yangithathela ama fans kanti phela bakhona abantu othothi ba ama fans akho abazo relate ke nalo muntu yabo naye bakwazi ukuthi bethu bamlandele
abanye bakuthandayo lokuthi ubani mana aza kana mona uyawushare nomsebenzi wabanye yabo
endilana ayingeke lana mfethu mina ngingibone ngisho egroupini ukuthi ema groupini ayabantu bakubangayishare thothi umuntu mfethu uyayizwa ingoma uthi right umunye anga like kodwa manje mawuthi uyabheka ama reach mfethu nanabantu abaviewile hey abantu abangaka
uviewile uqhubile mfethu silwana abona into ufana uyithandazele mfethu nomona mfethu ayifune kulona
because yayibulala imuntu
ufune kube nayo lo nto leyo mfethu tomona ano imoso uyibona nje sinomona nje mfethu banuthandaze isho ukuthandaza serious mfethu usho sengozi ngiyibona senginomona yabo ngicela ususe le nto kumina ayifune manje uyayibona uqhubile mfethu amaziqhubeleni into mayiswe pitswempu mfethu yabo
ngoba ucabanga mfethu mangingathiwa njengoba kwakhona ama rapper nje asinto amaningi kwakhona nje bayihlangana ko Belt Center sengingashasho kwi Hood versus Hood kuphela because maningi ama movement enzeka la e Belt Center aka hip hop mangingathiwa ngaso sonke isikhathi mfethu sithi uma kwenzekile contact ikhona sonke siyashare
yabo
Hey, into mfethu ungalula ukuthi ifike ko 100,000 noma views. Ifike manje abanye abantu bayileyo nto abangayifuni le ukuthi hey mangeke ngayishare lento ngabantu. Hey, uzophumelela kuqala nginami. Kanti manje phela mfethu ayisebenzi kanjalo mfethu movement. Yishare into mfethu. Na mhlawumbe mayisephezulu na uzofika ushare futhi wakho futhi umsebenzi yabona. Ayikho inkinga ukuthi uphakamise omunye umuntu ngisho ukuthi wena ngeke uzophaka.
Ayikho, ayikho, ayikho. Yabona lonto idle kabi mfethu.
Ngoba manje ibuyisele movement, i-movement mfethu uma ukuthi ayikhokheli umuntu akekho umuntu ezomkhokhela yabo uyohlezi uthi noma usuphumelele ufile sengazuthi hey labantu laba yabo hey ngeke bayaforce because kuyona yonke into mfethu uma ufuna ukuthi ibenziwe mfuneka babe baningi abantu abenza into oyenzayo yabo mina ngeke ngisho ngithi icompetition kahle kahle akusiyo mina into engathi ngiyayiconsider kakhulu icompetition yabo kufana nakuona ama podcast mina yikho into engijabulisa nje ukuthi ngizwe ukuthi sekukhona omunye umuntu one podcast yabo sekukhona omunye because ngiyakholelwa ukutheni the more mfethu ibaningi the more si movement because you can't be a movement alone yabo ikasi rapper isoze ithathwe serious uma kusathiwa amakasi rappers aphumelela u2 yabo ayisoze mfethu ayisoze ngoba ukuze ithathwe serious movement ifuneka sikhulume ukuthi kunamakasi rapper aphumelela mhlawumbe u200 300 sesingaqala ke lento siyiconsider ukuthi okay because unevariety ngeke uzuthi ngizulalela uDuncan ngilalele uzako sengiqedile yabo yiyo phela into ezophakamisa iindustry le ukuthi babe baningi abantu because uma ufica ko trap manje buko trap uthi baningi ngale ku trap playlist unganayo ngashonilanga mfethu yabo ulalela omunye and nabo bayaphakamisana
ufika befekile bafana ufika befekile
manje thina sifuna ukuhamba sodwa thina ukuthi I know mangihambe ngedwa kwayimina lokho evunyiwe kanti manje uma ukuthi uvunywe uwedwa nibabili uyohlezi nawe noma uphezulu ufila sengazothi industry awukangeni wonke umuntu uyohlezi kuthiwa ayi ubana akangeni
kahle uthi ukusona lethe bangasikhona lethe sashoda nje kuwe
yabo ingoba bambalwa abantu abenza lento eyenzayo ngoba phela ibalekile mfethu lento and enye into engiyibona ukuthi asikakayi prioritize abantu baqala ukuyi prioritize uma befika ko Jozi because ama artists amaningi awase KZN mfethu aphumelele eGoli kodwa indlela afike enze ngayo uma seseGoli ayifani nendlela ayenza ngayo uMayela
yabo
uMayela hayi umuntu suke naye umuntu nje ongashare umuntu nje ongafundi ukuthi kuthiwa umsebenzi wabanye abantu uhambisa phambili kodwa uma esefika lapha eshintshe imindset yabo abone ukuthi futhi hayi ngingasebenza nanoma inobani ngoba khona abantu labangafuni ukusebenza nomunye umuntu ngoba etshethe lo muntu akekho dope yabo athi hayi sothi umuntu uyakufuna mfethu ukusebenza nawe kanti la nawe mhlawumbe uzothola ngisho ama fans awu 20 and ama fans awu 20 mfethu maningi kakhulu yabo ngoba wonke umuntu unayo umuntu mfethu olalela izinto ayilalelayo yabo lo muntu uma uthola ama fans awu 20 awucabange la ama fans awu 20 mayifike ekhuluma nabangani babo nababa u 3 yabo because mina yonke into mina ngihlezi ngizoyibhesa lapho kuleyo rule yokuthi wonke umuntu unabo abantu abawu 3 mfethu abamlandela lokhu kwangempela
yabo yeah yeah hayi lapho ke
so manje mabe u 20 shuthi times 3 uyabona ukuthi lapho at least ukuthi yabona ukuthi lapho 3 babantu abawu 20 ukuthi those are big numbers mfethu yabo abantu nje kuthiwa nje ngempela
futhi akukho kuncane kahle
yabo
akukho kuncane
manje iyasibambezela lento cause asikakafuni ukuthi siyibone mfethu yabo and iyo futhi lento uma uyibheka ebambezele even nana makasi rappers lawo ekuthiwa akaza aphumelele ngokwemali yabo cause ngokodumo hayi bayaziwa mfethu abafowethu yabo sithi mhlawumbe ngokwemali yabo iyo into esingayisho ukuthi mhlawumbe sithi abakazi baphumelele ngokwemali
ya ngokwemali nje mfethu nje yabo ya qinisile mfethu yabo mfethu lethe ala e Belt Center mfethu ufana nasi le teammates ngoba wekade esho njalo lo captain yabo o captain nifanele kubanjiswane mfethu yabo kuba ukuthi mega disease competition nje akuyikuyi competition nje ibe khona lo movement eyaphambili yabo
yasimpe
mhlambe kuthiwa nje kuzokhishwa no mithepu ngiyalinganisa
mithepu
nje mfethu ezophushwa ezofakwa ezofana nakuma radio stations yabo mhlambe fike eyitudo nje kanjalo mfethu yabo fike eyitudo mhlambe kuloko kuleli sono mhlambe kuyohlangana endawo nethize kanjalo yabo kuhlanganiswa ingoma mithepu nje mfethu into ezoqina la nje lanti beyenzeka la ithekwini
before
beyenzeka kodwa nje ngivumelana nawo mfethu mothi lenda kufanele iphelele la kuphela akufanele iphelele la mfethu fanele nje kusetshenzwe mfethu ngoba nabanye sebuyazani ke ngibona yabo namanye kuthothi kade abantu befuna ukuhlangana yabo mrepha yabo nami sebani nje mfethu sengixoxe nabo because mina nje izinto eziningi mfethu ngiziqhamuke khona la ebest sense
yeah
ziqhamuke khona mfethu yabo
ya ukuthi into right vele laphana mfethu kukhona i target market yakho straight lapha yabo akufani nokuthi kuthiwe mhlawumbe uyo performer la ko Kings Park
o
Kings Park lapha mhlawumbe uzokuficela ama artists amaskandi ufica abantu babazele nje kumuntu kamaskandi yabo yabo thodi ngeke baze bakuzwe kahle noma uyificela umuntu mhlawumbe oyizele nje kumbhaqanga wakhe yabo
yazi say ngilindele i group yobani umbhaqanga yabo
wena uzuyitshela ukuthi wena ingi perform ekubantu abaningi kakhulu yati manje abantu
ngabe yazi yabona le nto le mfethu ivarike mfethu ngiyazi ke futhi le nto le ngiyazi
lapha na mfethu uperforma kubantu abazokuzwa ngisho ukukhuluma yabo abazohamba nawe mfethu noma nawe ugijima ubabone futhi nawe ukuthi no baya interact futhi bayezwa exactly
ukuthi akhile nje mfethu ubona nje reaction uyabona hayi labantu bayezwa le bazele yona futhi la yabo bazele yona la
so ke manje umsebenzi wakho ke mfethu ke okhona ke nje out there mfethu ukuze ngoba phela ngiyathanda ukuthi mfethu uma sixoxa hleli phansi mfethu abantu bakwazi futhi ukuthi baphinde bahambe bayo check mfethu umsebenzi imuphi nje umsebenzi mfethu ongathi usuke wakhipha nje from ngicabanga ukuthi mhlawumbe from nje usuka nje mfethu okwaziyo ukuthi utholakale online yabo
hayi khona ivuka sekusile nawe feature shukaba
ngawe lena ni performer lapha engayizwa futhi futhi inspiring song yabo
mfethu YouTube futhi uzowathola ama video iziphi ezinye ingoma ekhona khona i dialogue khona ingoma esasenzile engangiyenzile so i dialogue sicelo sokubuya umkhonto kaShaka zikhona nje mfethu ebrambenye nje ona ama video keke nje amanye na ku YouTube akhona yeah mosi nje inqanawe nomosi mkhumbifaye yeah mo mvela nje ilo ivuka sekusile mosi ivuka sekusile khona kona oh le number nambe ikhona ngama face science mfethu iyatholakala nayo na ku Spotify number nambe science anogaba nayo futhi nakuyona wesha ihook nakhona yabo
yeah
khona number khona ivuka sekusile umkhonto kaShaka ukhona ku YouTube. Sicelo sokubuya. Eminyakeni yabo zikhona nje ingoma even if ungena epageini lanqana ama link uzowathola futhi lapho.
Yeah. Ku Facebook.
Facebook.
Oy EP awukazi ukhiphe EP on album. Are you planning on releasing into nje ngale?
EP nake bekuyinto ebengizi ngizosebenza phezwa kulonyaka.
Yabo
bekuyinto esenakuke sengiphazanyiswa indaba yeSpani yake.
Yabo.
Kodwa nje bekuyinto kodwa zikhona futhi ingoma esesizenzile studio noma futhi phela angaze ngiqale at all. Khona ingoma esayenza noNqaba K.
Ngiyambona Nqaba K. Kambe Nqaba K upresenter ini
itoti
oh itoti ya
yena ke futhi mfethu obenokuthi onokuthi nje afike naye angivale ngapha kokhono yabo swele naye sami sesitudio sikhona ngoba sayenza naye kuzokudepend ukuthi yona iphi esikhipha ngoba khona nenye futhi engayenza ngedwa ke yona i track futhi kodwa ama ngathola ama beats ku Bravon Tech
okay
ngathola ama beats nje so nje nakusasa mhlambe ngenzeke sothi ngise studio yabo ngihlale ngivakashele khona
yeah Hayi vele phela lento futhi ithatha isikhathi especially vele ama EP futhi phela kusizo mhlawumbe ngoma engaka ama EP ba ho 6 songs
kaphela 7 songs yabo bothi nje ngifuna ukuselecta lezi engibonayo nami uthi hayi yeah
ngoba phela ayahamba nawo futhi uma ubheka vele asekho kakhulu kule era yama album
yama album ayasethonsa kakhulu ama album yeah album zidonsa lapha ya phezu message usukomercializele yabo nje sekuswaye mhlambe setshezwa phezu yealbum ke manje nje kodwa nje album hayi sekuba nje ama single ama EP single ama EP izinto ekanjalo futhi yabo ama video abantu sebethanda ukubona manje
futhi yeah especially with TikTok futhi zonke lezi zinto yabo
sebethanda ukubona futhi abantu sayiksa nango bani
and yasiza lento yama video fit because mawuzobheka igenge mfethu enye into engicabanga ukuthi abashaya uAkalisha noShon G ukuthi besiwazi umusic kwabo kodwa singabazi yabo bungabadlula ngisho endleleni
hayi besingabazi hayi bebengaziwa fethu angifunqabanga fethu bebengaziwa fethu bowazi igama nje nengoma fethu
uzomuzi mayisekhuluma
umuntu uthi hayi buye na ngempela hayi bebengaziwa fethu qala fethu ibincikisela phezu lokuzana iplatform phezu angazi ukuthi zothi bincikisela noma ethini bese nginalo lwazi noma bekwenze kanjani kodwa nje phezu kuqala hayi ngempela phezu bebengaziwa phezu abafethu bebengaziwa nje phezu ngoba hey akufani ngempela phezu
ya yeah, ndayi izinto zishintshile manje phezu uma uzobheka ingakho kufuneka vele abantu abazophusha nge-mindset ehlukile nakhona yabo umuntu abantu bangaphushi ngale mindset lekwakhushwa ngayo kudala mfethu because ngeke ngempela isakusebenzele manje yabo ngeke isakusebenzele manje and uzoba nenkinga ngempela uma uzothi uzophusha nje yabo uma endleleni ngoba hey uzogcina ungafikanga mfethu la ufuna ukufika khona yabo nogcina ungafikanga so ke manje ke mfethu vele nje mfethu because ngicabanga ukuthi izinto ezinto eziningi sesiyikhavile yabo mhlambe wena mfethu because ngiyathanda ukuthi abantu ngibabuze lento mfethu mhlambe ukuthi uma ungathi mhlambe i South African dream mfethu as an hip hop artist noma nje as a kasi rapper njengamanje ungathi yini nje South African dream mfethu for umuntu mfethu who's doing kasi rap ungathi yini mhlambe la ungafuna ukuzibona khona basuthi I know ngiphumelele uma ngila
lo mbuzo lo muhle mfethu muhle mfethu hey mfethu engathini mina mfethu mhlazane kwahamba hamba mfethu ukuwela kahle kahle nje mfethu mina ngiyekwele enyizwe yeah la ngiyibona khona mhlazane nje ngayo performa kwenye indawo ngaphandle wala yese yabo yeah ngicabanga ukuthi ngiyobe sengiyibona lapho uthi hayi kuyenzeka
yeah
kuyenzeka mfethu nje yeah yeah mfethu kuphi nje okunye phela nako ke phela lokho ukuthi vele phela sifuna ama trans
yeah
funa imizi
ukhokho music
ufana ukhokho kodwa nje yabo mina mhlazane nje ngathola nje mfethu igig engekho la ese ezongwelisa yeah
hayi ngoba phela vele phela uma usuqala udemanda nakwamanye amazwe futhi because yiyo vele umusic phela kumele ufike vele mfethu yabo mina I do believe ukuthi ipotential ikhona mfethu yabo ipotential ikhona kukuthina mfethu ukuthi ngempela can we commercialize le nto mfethu siyenze ukuthi ibe attractive ukuthi it can be a business nabanye abantu mfethu ngempela bayilandele mfethu ngendlela abangayilandela ngayo yabo yeah so ke manje abantu ke mhlambe ke bangakufollowisha kuphi nendawo mhlambe manje sibanike wonke ama handles mfethu nala umusic wakhe bangakwazi ukuthi bawuthole khona
abantu bangifollowisha unqanawe on Facebook unqanawe bomusa on TikTok
okay
yeah la manje ke ama platform ngisazoyilungisa indaba yawo
okay
kodwa nje u Facebook na TikTok bangifollow nje mfethu yabo futhi ngomuntu ongena nkinga ngisho hlasa impongeni boxer mhlawumbe ufuna i WhatsApp nami contacts na futhi ngikunikeze yabo ngiyaxoxa nje nabantu nonke umuntu bese mina angisiyo lo muntu lo uthi hayi bani nje umuntu meyazi nje sifuna ukuthini nje bese kuphele
yeah hayi noma mfethu angazi-ke noma mhlampe ured mhlampe ukuthi at least mhlampe usiphe noma i-freestyle anyana nje fethu eyi-acapela just ukunje fethu abantu beze ukuthi hhayi keke endoda mayithi iyarepha fethu yabo
ah fethu hayi uyakuzwa 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 fethu yo eyo i-crime iningi ngenxa yamasubi esipana angaveli maphanta nababulala abagcwele igazi ezandleni zosaba ukukhuluma bastila ukhululeke kulukhona ukuthula kokho ukuphumula uthwetshule ethuneni ulele ngokuthula bonge sijule ubusuku nemini ngamaphimbo zacikoza sikhona izoni namakholo alinda ukukhala kwecilongo izihambe zimasha ithunzi zifolisha lezibe izenyathuko shibiza zibathuka zibuyise ishintshe iy'ngane ey'ngathunywa hlanganisa iqhinga samaqila azokufundisa ukuphika kuvulela umqinga amakhingi isikhwile isikhalisa uqueen lakubusa imgulu kude sadla imvuya nabo khula ebusa ngisusa uchuka ukusa ngithuka umaphuza ngisekhulu ukuthi funge sagomela savuma soqinisela sumela sikazwa ngemeva sikuxavuna uqiniselwa amehlo dwala shaqa ukheshe sidala ighost ebona ushaqa unwele uzozwa kukhala ikhwele inyoni isangakha ngamaqubenye ntwana uzoquleka vala amehlo ngidala igemegeme bast inhlansi ngimasha itransi khamasi nebhenebhene bantu maqala amajamba siphaphama ngaphansi kwetshe khala amaphara cause le nto eyiqala ngizima ukuyiyeka laye kwamhlaba unzima kade zike umama ufake enzile fifela umzila simbi izinto isililo kufika izinto njanje kulusisa amadada isihlahla sivuthuka amagasha sikhontsha sikutsela amagxaxa siphuma espace imali yegazi from a hipadini ngizonyonyoba njengonikodima always go deeper ngisinta ithambe limhlophe egodini cala limbula inguba ngiculi ngizofa ngithuli njengegusha thambula amagqumu insabuli umoqa eduze kwesidumbu sizakudala siphila istradi samahansi amkantshi ubofu sikhule silambe isimo simawa besihala mophethulofu sizazi nofakazi uthanda fagirasi ungafa manje ngidonsa umqala ngiphaa ngenhlamba i-topic show uvuza amathi
bra ayiyona baba iyona mfethu ayiyona mfethu ayiyona mfethu iyona mfethu hayi kuyagijinywa 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 iyona phela abantu fethu abayifunayo lena mfethu yabo iyona into abayifunayo mfethu yabo nje mfethu siyabonga nje kakhulu
mfethu ayijabula mina mfethu siyabonga yabonga nami mfethu kakhulu nje mfethu siyabonga qhubeke nje mfethu wenze kanje mfethu simuhle umsebenzi ngiyajabula mfethu
hayi no mfethu hayi no hayi mfethu ayikubonga thina mfethu kwakuthi nje ufike mfethu and sikwazi ukuthi siyenze le nto yabona nje sesizovala-ke nje mfethu kunomuntu-ke mhlampe naye lapha emakhaya mfethu ozizwa nje mfethu engazuthi stuck kodwa naye mhlampe una something mhlawumbe angakwazi ukuyenza iphi nje mhlawumbe advice ongayinika umuntu onjalo mfethu ukuze naye izinto zakhe mfethu zinyakaze yabona zingami
awu kwami nje mfethu ngamtshela ukuthi njengoba mesemakhaya mfethu mosemakhaya fanele uyimisele kakhulu kunakuqala yabo and ithuba elivelayo futhi alisebenzise yabo nanoma iliphi yabo ngathini axhumane nabantu mfethu athole indlela yokuthi axhumane nabantu angakusabi futhi ukuhamba mama mfethu impumelelo ikude nasekhaya yabo uma umuntu osipanayo noma ungabe wenzani ungangiqeni ukuhamba yabo ma usikhona ithuba elivelayo luseze kodwa futhi angisho ukuthi fanele kukuze kube ukuthi uyahamba emakhaya uzethekwini noma uyakephi yabo ukuze uvela kodwa futhi ithuba ma kuvela ithuba elikanjalo akufanele uliyeke yabo ukuyimisela nje mfethu yabo akukho okungenzeki kuhamba kuhamba uvele yabo kuhamba kuhamba uvele mfethu ngeke ngabukhona umuntu ozokwazi or umuntu ozoncanya umsebenzi wakhe yabo ora nje mfethu ukuyimisela mfethu ukuyimisela nje mfethu usebenze nabantu babonayo nawe sibayimisele fana ukhetha abantu ubheke yabo anibheke abantu kukhona phela umuntu ubona ukuthi yazi mekuthiwa ngisebenza nobani yabo bengisebenza nobani mhlawumbe khona abantu abangine-inspiration naw nje wena hayi fese ubani bani hhayi ndoda hayi ngisho uma efikile estudio yezwe funeka abantu abakanjalo-ke fethu yabo kuyimisela kakhulu-ke nje fethu mosemakhaya fethu yabo kuyimisela abe umuntu wefoni yabo
ya ngoba manje ifoni vele usu uma usefonini usu everywhere manje
fanele umuntu wefoni fethu mosemakhaya fethu and futhi nama-video clip unje uwenze uma kuthi kuyenzeka zame ngayo yonke indlela zame ngayo yonke indlela
hayi no mfethu ngiyabonga mfethu ngiyabonga kakhulu mfethu ngiyabonga kakhulu mfethu
ngibonga mina mfethu
hayi no babukeli nawe uma kuthi ubusabukile nje kuze kube la ngicela ukuthi umfollowishe kunqanawe kuona ama platforms lawa washilo Nano Music nawo u stream futhi online lumkile zinyanga. I'm signing out, subscribe back.